wo du sɛ sɛ yɛ tɔ ɛbɔ ase tie wɔ tena se a kwadwom yɛ bi wɔ dakyi no abrafo no nsɛm a yɛaka no sɛ yɛ tɔ ɛbɔ ase tie a na kɛ yɛbusabusa mpanimfoɔ sɛ sɛ paa na kyerɛ a kɛ mɛhu santehe ne tumi kɛ sɛ
ɛna ne nyam
ɔsɛ wobɛnya sɛɛ bi a nkɔbɛyɛ
bi bi
na wasan aka sɛ wɔ santehe na no de asusumasusum a ɔsum to pamuo zoɔ wonu pamuo
pamuo mpakyɛ
baabi ɛtwɛ ne pati
ɛna ɛfrɛ no pamuo
pamuo wɔde woto so sɛ wɔ mene abrafoɔ toa so
ae ɔbɛma
ɛyɛa sɛ santehe deɛ ɔbani tetiriku ne somatete kora wogye ne hyeyɛ wotene fa wɔsɛ to no agye hyeyɛ wotene yera
na kyɛ sɛ tete no yɛka a nananom nom nnwum a na yɛka tumi paa o
aba
na ɛnyɛ nnemafoɔ
ɔde sɛ tumi nkora a yɛkai so kɔ din sɛ bɛnsɛmfo a yɛba bɛfa wo ne ɔbosuafoɔ nyinaa ba sɛ sɛ nsubaa no ɛbi nka wiase bi mu awerɛhoɔ sɛm a ɛwɔ yɛ mmɛmmɔde sɛ yɛama mmerɛ ne ama neɛ ɛyera ne ɛyera yi na yɛbu sɛ ho sɛ ɛdeɛ paa na yɛde gya nkyere ma no yɛyɛ mu aborɔ anaakɔa bɛ ne nomomfa so
asantema nyinaa asumankɔ ahene a kyɛ sɛ ɔno ɛna ɔwo so adɔtɔ ɛwɔ asantema mu ɛna ɛredi asa na ɔrekyerɛ amammerɛ ne amanneɛ
nɛbɔase
abusuafoɔ mmɛmama kwaba ɛba pemampem tv so
na yɛka Ghana amammerɛ ɛne amanneɛ deɛ a ɛha ɛna wobɛnya dosu po baabi a yɛdi amammerɛ na ɛnom amammerɛ na yɛkyerɛkyerɛ amanfoɔ Ghana amammerɛ ne amanneɛ hiahia sɛ yɛsom yɛ mpanin sɛ tete obi ka tete obi kyerɛ ɛno nti ɛna pemampem tv yɛafa ato yɛ ho so sɛ yɛbɛbɔ Ghana amammerɛ ho dawuro na medin ɛde agyemfena saa ɛna megye so na dwumadie yi yɛatwe abɛn ɔpanin kɛseɛ paa na yɛamfa saa mpanyimfoɔ yi amma yɛaboboa no anaasɛ yɛkasafoni yi so amma ɔma nkyerɛkyerɛ nneɛma a yɛwerɛ bɛfi yɛ kurom hia bɛn ɛnam saa yɛ so ɛbɛma yɛayera wɔ adwabɔ ase yɛmpɛ ne saa nti ɛna ɛnɛ yɛatwe abɛn yɛwura yɛwura yɛmakɔ aba ɛba yɛ kasafoni so
yɛwura
yo waba yɛ kasafoni yi so deɛ yɛbɛhyerɛ wo na wankasa yɛdin deɛ yɛbɔ ne yɛmmɔne yi a ɛyɛ na ɛya wankasa wode wodin bɛto dwa akyerɛ Ghana ɛne yɛ manfo
yɛdi kae ɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase mpo deɛ ɛho nkenkyerɛ no a wɔda baabi a wɔretie nso mekyia no na ne nyinaa mu no deɛ ɛnkɔsie no deɛ meka kyerɛ amansa nyinaa ne sɛ yɛnyɛ asɛm no tiefoɔ ne yɛnyɛ ne yɛfo
saa
ɛsiane sɛ seesie no awerɛhoɔ sɛm a ɛwɔ yɛ mmɛmmɔde sɛ yɛama mmerɛ ne ama neɛ ɛyera ne ɛyera yi na yɛbu sɛ ho sɛ ɛdeɛ paa na yɛde gya nkyere ma no yɛyɛ mu aborɔ anaakɔa bɛ ne nomomfa so sese kora yɛhyɛ ase yɛ yi na meka baako kyerɛ wo wɔ sɛ dwumadie
dwumadie
ɛna yɛama mmerɛ ne amanneɛ nso a yɛka ho asɛm sɛ yɛahwerɛ deɛ a mfie bɛ sɛ nnum akyi yɛka saa deɛ ɛbɛyɛ sɛ nsu ahono
ɛbɛyera
potɔɔ asekyerɛ ne sɛ kuro biara wɔ n'amammerɛ ɛwɔ n'amanneɛ saa na kɔsɛ bɔde firi biribi tradition ɔfiri biribi culture firi biribi heritage na ɔsan firi biribi custom saa nneɛma wɔ nyinaa wɔ kɔsɛ bɔde kuro bi a ɛne na megyideɛ ne sɛ kuro biara wɔ saa nneɛma no bi na ɔkɔɛ mfa so ɛka ho asɛm ɛdi ho asɛm ayi wo masem
e bo hu dawu
sare te ti je se mm wo se du ba bia me hu se France o ma peni bia ko conference aka rofoda
debi
ade se wo bu ne die no yesu die so ma me che wase o ma peni ko jira Ghana ha ba bia na brofuru a ye pa je en peja no en wo ka na ye ma me ne ma war ne ko krofo ne ba yesu ye what e die a se na e ma me no ma ko du e ya se ni e che brusho wa ma bia me no ba ko wa ma bia me no ba ko o ji ade o si ntrase nso wa ma zo ko no ba ko
ko no ba ko an pa so
ko du fie so a won ke nge mu won je na hwe so na ko tu fie Wengine ayachile se, titi ubika na titi ubichile. Eye dena, nyamibu ubi ase. Ene, netrimu po.
Awa, dibu ubi ase.
Sare tiye. Nyamibu ta dibu ubi ase, ene yi hundi yu. Kwa yi brentiyo, yi wim, asasi ase, insuyo, akasene nketua, mbe po, isiye, imria, ibi soson, ibi susa, ibi, yede ye duro ebi yede ewoma iwo yede wo duane kweku ni suo odum yanche ni afekwa de twama wo kura le se ya ni meni anje se nyamedua
nyamedua
de che se nyame kura bo wi aso no ye ba ya de ho se nyame ni dua ni
dua ni
de o se hwedi na wo tro bu ni kasa ya se nyako po fe no God. Capital O D G O D. Ni asanye se. Yo ba ko so.
Ya me fofo ha na de de
small letter.
Small letter.
Ah, se de sanity.
Se ade kure na.
Ade kure.
Se bi am.
Se de mi wura santen mi. O yi o tu fo ro. Da se bre e cham fo o sa hene o de no ho.
Nana.
O ka kadi nyina bo bo. Na den. Kese, na akabu mai utufu. Mtu watika grama wa. Ya usuri juma.
Wapu wano mediadi ujuma.
Nti neche se jankupo wabu wabiasano. Ahu humu wakumboka huji na aru. Omongu tumi.
Tumi.
Nti na subi ya uri ni.
Ndi.
Kwa yibi ya uri ni.
Ndi.
Bipobi ya uri ni.
Pia.
Tini nina anu. Nenke huu ni mfaswa. Samai. Ewe di. Nenke sa adibi yeni wano. Nge di di.
Sa pepepe.
Sasa mwanza mwoho. Mwoti ya mwoho. Aho, ayye. Asase mwadi nse mwoho. Sa ina mwoy gina mwoti ya mwoho. Ni gina ami yonse. Iwi ase nyami wabwa yeno. Wamono kwa. Enkrane, wabwa so mwriye kwa na.
Omosu omujume diya.
Yes.
Diya mpon, ebo.
Entati ya wakase omujume diya sichli.
Debi.
Ema bro, wakase omabuye. Ewone ya eme yedi yedu. Tini gina ya bro. Kwa mpame na mati mnisa abodi uwe nina atro. Ya mtubwa siye. Ni abotele do mati mnubwa matro. Anye sadi ya mwabro oshedotum. Uko ene ho. Uko wano so unya abotele.
Nana, anasana yewe tuwa yungu mwachuchu yenu suno. So ubi shewa. Midikai ebisa ujini. Nema uwe sisubiyo. Na wachere ahini yu munu. Brini beka se title. Ebisa, ebina uchere yinu. Enso nka meka se asempa eda so enso e basa na twi ne krampo no ne ka ayedia mai dia ye nananom edija ye a twi dia mpon de mai ye no eno kra ne ka ye de ne bibisa wo na wa wa kire mu ahinie mu no wo che fa wo e wo sa ahinie nu ne dia wo ye e wa ahinie nu ma eboa e ma amame ne amane etu mpon e wo gana
ne tie ne se mi ru asanda yire ne ya na ye ye da nyere ndi boda me akuchanchae do de ayemi ko ebe diso se na bo sun nyina na su nyina ne ho ho asemi na xeme akoyinsa de na mhere bi asibi
bi enu ha wi
ani wasa ne nkrema fo sun nyina so pe mi so
a pe so
nti wa ye bia ma me de me da so de so bo bo e ba na ho ho mu asem se obi aso dai bo
sa pe pe pe
wa so dai kwa bo shiri ade je na wo
Debi no ni ho.
Do kwe de ho. So, wa su da ye, ya se, wa su da ye, sebe, 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 predrosa. Uti ye ti ye binimua, na obi yenzika, And they just run down by the way.
They can also say, Ska.
Sabin Raway.
Net, I am in crabby moon. This is the name of Ska.
Do money say, Yam, me a boy, we are so no. The botano mood true. Mood true. Eh. Why not? Babo, we see the bono.
Steven.
Why not? What do you go to get the bono?
Daniel,
daddy. Samson and what they buy?
Papa.
When the brother say,
Oba,
you swing answer. You didn't go to get a woman. Old drew her, then you're not done it. Jata, do me a minute at
the hall. Sharp,
so the book and Nisa, yes, and he knew. The
brother,
one person in a grammar come from, sir. When you're married, they were bread as sinners. Emma, when Daniel Bois, much as what you are here, bro, was it? Then you may any boy, yes.
Jo, Nana, we them in town, so. Nisa would dean, watching any man be pray. Men person made my boy dear chef for not my own for so. Intimacy said, you can't boy, dear Ghana for.
Also, was there, we did.
Aha.
Me dindy. Near your friend. Me dindy. Eddie. Ba fo asamre kunja wo sun abebi o to sun mi asa o tu fo sun ba kwa hin
pia o nana ebo emu e pija emu na e de chewani manyam se wi asinyi na ya ka ahinie ana se monarch a atena sinaduman kuma ni ni si onye nipa na hyehye ye na eye Asante Kingdom ana Asante Man ahinie na Asante Man ahinie nyina bepe menne Ah, and chill my ears, you do more than see. Who, and our years soon, crying here. Not just say, at the say, your boss and to me in our bed, there soon, nay, dear swell. And tea, and him say, Wunuma, and I say, Jumedi, a sopa, a mass and to mine. Now, Ubicus is woman crying here, and some ever see a sick quantum bonus, so a trippy and common. Ubicus is woman crying here. On no wine, than I said, the same. It was anti my
medical catcher, sir. Some may any would demo or some book or tray or buy, Jamie be I was at Roma.
Sure.
On so few the year. Now he knew there was the assassin of his cinema. Bini baby, oh,
Bini baby, and in so am I.
There be a bini baby, a bini baby. Here, would do something. Major Palliser. I have been watching the dear. What do you say, Abre? I go to Chabby. Say ye. The be beer was it? Eh? Oh, we're dry in it. Oh, walk. Can come walk. We move for in it. Oh, I brass any and tomorrow. Friend Antonia.
Singing
now. To my best, tomorrow do me. We'll be a rehearsal. Danta, maybe be a. It was a shed that. A Francois four, a Tuntu four,
a bravo,
a she was at the tone or not. Your brain pass you. You didn't be a semi. Can I wouldn't say one, one not cancer? Here you are. No, sit down.
Chinebi,
di ese wa ase akwe
obo ka se. Chinebi o di bisu ya, o di ma di bisu ya.
Obo so na so, e so. Ase na so de o. O de ka sa. Sante hene, me se. So che chine. Tanlo, e di amwo se so. Sante hene hini, en to fomo da yisa yisu be fere wiase. En to se. Nyame na yere sa.
E do man kwan se se.
Wa se sa da 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 da. Na fe. Quite a bit of fast or question of furniture, feel like
bye. And one, because Saturn and Cranipa for moon. She may be a Kumu war, not she may be a Kumasi war, a Santiman war.
Nah, make up, Mr. McKenzie, say baby. Woman free of Kumon Banner. Nah, bending something of furniture about a pen. It's what they condemn themselves in the Kunu. Nah, and we are friends of women, you know, the DNA. Look at that. I don't go for a couple of women. Nova, bem me, me parece não. E não me lembro não. Você ah, mamão, a sua fórmula pim, um filho não, é não filho do meu. Não. E aí eu vou na pre. É, você é engenheiro, você é fama pre, você fala o
Nse nkobia ye declare na nka wo bedwen se we die obi e dina ko physics ana sales die na chese nka ono die ne odwen se nka
wo se
onse mfata se ko ma ofofro kra ne ho de ma asem
do mitisi abantu e ho ne ewura ne se mbono e fere den chapter no na me ko chi
ne ne a chese ne aye sembu ba bia wiase nyina
den chapter no
efe pa
nka kero na santi bibi efe
eye gold ana because
we say what the we are say obi e bo se wa semna wo kan santi hin wa semwa gold no en fa hwe en qualify no fa pure qualify no
pure gold
na won don
pure gold
en kwa re se no ja ka bi answer no
na because gold bi wo kra ye free free
oh en se no
en se no
me se necessary na no
hwena eh pio
hwena fuku kron jeni akwam ofri akwam ba na odi akwam ba she fuku dum asana kron jeni akwam nifa adontin benkum oyoko jase akobia manwere nkoso ayo infantry ye kosano
dia o battalion o danu
ye ko sanu bi wo kire mama to bi se kire ma hawe enna ande ba ko a yura wo ye fitete a bi sin ne mi jitu so we be ma pare se wo nyae eku anto ma fare benyo so
amu an kasa e chasa le di ani mu
ajima e opeku
nti mu na ajima e no
emu na so man kwa ye kwa nya abodi kujawosu
kujawosu
eh so nya ko no frem na bofu
ah na na we die udin won nanka first no me onse na mbese wa obo na me hu se eye se ebia wo kuje obi na onsu ana se wo ku eja obi a na onsu
asabiri odi kai no ebi ko ona no te yo
ani die nijiti
ono na opma etuo ba ko atwai atudu no ah no da twa na she no de ayi amana woso no do sa na twa so wan poba mbim nti obato wo apemo a obato a jordan be
david 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 o mu kra na wa
david david
onya refeeling na che se ye kan nananom enim doman kuma nim dia sese we nya fi na obeke se e okura ene abefu ti bi se tatatatata na we die eye nananom dia na nka enye modern gun ah eye simple gun kra nso na na kuremu a na se onje mu a tuni ja
eh abrofo kra ye biasem ya minim sem se woni asante be ko ro but fo nya san so ni e bobo to trapo ele kwase nse dua so na ase no obrane to da ohim no ohim ne faze ke kwase fu de go so te no basa dai wa ne e jino machi
aha nti
te ne ya mo
nti ade na nkasa krampo no o ma ye ne se chenye se ukura wutwem na ohu ka homa na e be di kan e den accurate noise there your war strategy
as in go for the hazard
you was no be anyhow
there be some benefit for
say when him there
and go benefit for say go to amansa but then who no tell you
sir
go to amansa for the way wadaw when you na pay say be there da na so so say you e gas be say otim na ya sam
yeah
and there something there since he say you no nyina na imusu yi ye and the gas antes say wo wane emudu ebi ebi ni bebi ewo free twem akodua so asanso ko forward back ase di ko pem ejuso sa benyina no nana mperfa ndo ye ye no enipa Susan Pansen, ne? Stephen is in a bo. And Uncle Fred Bishop is a Brahmin's or Baba.
Oh, Ubi Jane. So, Ubi Jane.
And no catch of him, we say. The 12 Kinbo could be added in tea, actually, my bra. And there, salad, the coffee, Baba.
The bush of one tears on the gas, Janet,
and then something in the mattress. No. So, you're saying that trouble could be a bar, say, or cock crown, a year in the marrow. Oya fumso no zenga bila sabra nka ni so ko hwe na yire nbe ni abra ho
abra ho
oro to na yire nbe se bra mi kuro nguna wasan jini wasbe ko wa yire no aba ho ne ki kiri kiri le no tisi aba to se na be kuro ro shibo du ko jan ko dai ho wasbe ko ndina se se kuma wu mpeni se bo ho do
na se se bibia wo ye no enye ni nyina na wo se ugbohun daru e kire se me koye we ana nti assembly ho se wudi bi esie kakra o mene nye manasepo
eh anya sa de ya re se mi bi beti ma twasai nti asa nti de no kuru ni e ye de na nwada bi aye frego dunkuni
nwada bi a
ya nwada bi aye frego dunkuni te to no ne yenye ye meme de adwada na ya wada
Name
my voice, but go to Bana. None at all. At the Toronto. Why, he didn't be done, Pamua. Never fucking did it in that room. Well, go a cool. He no cogum. Kuntunkuni. And what the co. Name poor Juba beer. Near him to my shed in his room. I don't know. I have one beside him. And in Brazil. Nay, hold on. Until then, no essay. Your ginger name any mama. A hojo nanso te todi ene kurani e yekuna o ba be se no ko fa flowers e kuta e yenam
jo yo ga ya bo ura sentiment mu a wo ma ya sentiment hu nimdie akanfo apakwasem ene nimdie ahodo e die ene ye mepese e obe mu ada ho kakra asantiman e bokusi he anaza asante kingdom na a busy Ghana, and I made it seem hono. A bo, a cousin, a tragana, a butcher man so, a pemco, and I say, Africa, fine as Santa Mai, a boom.
A Santa Mai, dear, said the Nicka Karen Santa, O Yanko Pongo, or Kinopa, or Yadakasi. Oh, Grammy Crom, my dear, a man pedino. Ah, what's a chair, Mantemon Mugagra Grano. What can I say? We're there for administrative purposes. We want to say, yes, I'm going to the digital
mother.
See, yeah, can. Asante, maybe a good role. Bono East. One when in the air can you now? I was you. We'll be all small, Santi, be on the team.
I say, you can be said that about.
Timende.
So, Papa, you're here, dear.
So, no, or Santa Hene. The Santa Mai Shia, Namahene Bull, a Luciencia. What's all your back, Cooper? Now, your back, Queen. You say, never won't quite. Lucien will know away. Japucrum. Blucum. Miamentra. Ufum, my. Miamutum. Sam grown in our. Boyem Nana, what do you mean?
A qua Côte d'Ivoire.
Oh, Côte d'Ivoire for Zuta Zuta additional.
Zuta is a mission for Nibina, Ibinuma Besse Yura.
I
say, Medi say, Omo Hinebi,
or another
to quaint,
and a grandma
only were to you, and Nimina,
and war, or handsome on court members. The most of whom hear me. Ti a shen na 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 to santi to bi die e kwa ko duro savi wasa be bi ha o obi a frabem eh jasika sika na amra gaza
debi
eh
debi
jasika
o she oti region side ho
a o du fo
na te se mukran punu
o di
pi ka twi wo ho
na fa gaza o o fo dia 2019. Me corre a pensar de assante. na mko to go so ahafo oti se ho hino obi na sa nene ya ba sha asante dey ana papa mu no oti asante ahafo ya asante na asante ya asante dem dem bi so mso na be chairman mso ku ana sabe sabe yura dinka si enti metra pa ke wo ho ofodia
ofodia
aye nika so ya de bi nso dia asante kire ho ya nyen kire ho eske bi obi yen kire ho eske bi obi
se sikani ba de
da bi eske bi
no odi aduane pa
if you in the buy ore
duman kuma
ko sibo ne se won mi ansa won mo bo gold adu no won so 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 yen sika ko odimi ko anya sa adwe no na 2 minutes so sabaka
da bi
ase bi ni won enti do chawo do chawo baby won ro ro ententene no ro
otinten kra e se chron kra se when e bitimi de basafa kan ententen ho
ase bi
bi emada
enti asante de eh na mi ahin kwa na ta jima hin na suya ne no nko anza hin ne ajuma kodom a kire suya eh even bi be na na edi ne ne ba utufo na ma hin kwa da mte ho mi nko ba biye wo
a wo sum yi wura
wo ma sama ne se 1986 utufo ya na dwe se wo be peja ama hin hin fo na wo ho bi mi a mi twa dom na ka ho sabe so ne wo ta no subi ta no subi no emi kuta chobodom ne nchara ena raso ba yin sukuta ai mwase branam na de nyina subi so
ese wanchi side ho
wo se da mempere na so ne ta do subi council na baba na so kwanza hene wona baba na samse mi anko e go su chire no wo ba ye ba ma ne nyira mete ho sabe so nya hene okoy fezo hene nyina abade otofo mo keke bi ero so otofo ose na se me se media mary kuni na na ya brief aye asante ne ba etipe hene otizo yi o mame en chen na mate wo hia me bi asante ne ye mutie no na na me de so de kuro ma me se mi hwe so fa me so wa na kan en ko bone wa no di fo wa no di fo ame fa ko le ma me na me hwe so fa me so
me so mo e wo wa na se ndi
ase wi ni
e se hu se adre me dia e wo me
he me ko to me me bi wo ngba nsa wo se bi ni o se na kasa fo mi se te fo mi nsa
sa
o kasa no o to fo se ye de ko mi a na du nkuro e ma hin de me bo a de ko je o se ba ko to wa
dabi dabi
we ndokwa we
se adie o wa se o nkosere
eh asimiri
adie o wa o nsere
sa de so e o video so ya ka me ye mo
mate bofo
oh sa na ma woru nyina na akoba na se afi ndu be bina to do hene mo na ka ka de se se na se mi je mate ye se no kure de ya o fi to chwa na ko to bodo insa se a gofo afa ho atwa di na yura ro e batai
aya na eto da me bisa
ho yura e batai
e batai mpa
o ja batai a na wo bi no ako ato acho afa nkuro no sa ase afa na baje
we se ni
be ma su sa ka ase ene nana wana ka dwen se nka israel for the person na for asase be ma wo eh ho se ho de ayiba ho yosuba ho
never never
Oba Israel.
Se Yesu ba on bat. Omo ka
so ba Israel.
Di se oba.
So ba Israel.
Sa na ba Israel. Jew for any danger.
So ba omo.
Na oba.
So ba.
Ama.
Ye hu na.
Dabi dabi.
So an ta se.
Omo kra mo mun je.
Ti sa na ba woru nyina mi hu se. Ye ye bi asa di dim. Ye de ne ma si ye. Ya tutu ye ne ma be si ne. Apaka ye demu. E chem e tu enfra e ma se ko ye demu. Papa ero wo wa ahemafo ohene wo no bi shares wa shishane maye ahwe
eh senior o kanu asante wa adagye asante wo mere ahemfo so wa adagye wo mere se se ohene ekwa adwa bo na se emfa ho ni dibia wo no se wani amamre na amane kwan so pa ene se adwa bo no onko ewo se ofa amamre kwan so pepepe ma obi owo adwa bo na si sampa wa kira amamre ni amane ye
o se ya amamre no so bembe nfo na ebechi eh mitui se yu ra santai neti jumba fonton from kete ukase ma sa member
abusiya yeguso ewo pemampem tv so a ye twetwe nkomo na ye ne bafo kuje wasu ababio na chese oku ichawa na chese amane ene areho ene obefam pani ankasa patebribi ono ankasa ene ye okochira do mo kuchere su ema asantemai ye ka tumi ni animonyam de a yura otumfo ose tutu kotoko hene a jese dudu na ni nse nyampon nyankese ono ena na daroma wapone ni tumi kese ye ho a ene yura nso edi ete yura na yase a ode esom no na na oka bibi se se yura otumfo esa ewa dwabo ase a aya na owa yemshishie bi efa ono nso na asa ho ti ontan si bedwe mu abra yura esa ebe mane kwenya na wa cheche sanse mpo no amna sp esita amaye yura
me se yura santrente ho wonton from kete fini bi ozo a me menti bi sim agro wa me ubi akajo se menti bi sim wa obwa
eno na ya mamra na ya mane
aya dia embo so akura opo wase go jira kura wo twa dwa ben hwe
pia e se yura tumi no
eso no
eso na e kro
ai wo no sense ya twa bo as ya tie wo transia kwadwo ya bi wo de chino abran forense ma yoka se ya twa bo as ya tie ne ke buse buse pa de fo se se pa na chira ke be hun sa de he de tumi ka se
ni na ni nyam
azu bi nya se bi an go
be bi
wo asa ka se wo santena ndi asusuma wo sumo to pamuozo no pamuo
pamuo mpacho
baby e twene pati
ene friend pamuo
pamuo wo do tusu se wo bra bravo to aso
ai obema
ya se santene obani titili kuni sumo titikura wo je de je wo tiri fa wo se to na je je wo tiri yara
na cha se titino ye ka nanan mun nyima na ye ka tumi pao
aba
na enye nne mafo
o re se tumi kwa ye kai to go di sabe nsamfo a ye ba ba fa wono obu jofo nyira ba se se su ba na bi nka wi ase bi mu o we
o we
how do you say
o we dia ma ti se e Japan no e na na titi no mo so ye bibi sa se se wo ofre busuem na wunim na ko wi ade a o maame o papa unuanum nyina yedemo ekọ atemwu se ne ebe ya saa hawo no na che se dumankom abade no asanteman ewo nimdie kọ akirikiri kọ bunum angasa
yes
ntidia na moye ne ha no na che se eyade a ibunum krampo epese omunsua no omunye bi ana brofo na shaase insua omunso e shaase se omunshisha ahinie na yeka asanteman a aya na dodo na afie 2 foot say to 2 titles be pre e chire na ni munyam ne kese ye na bibi pisa se denti e na yiwu say to 2 ye fre ni nyankese a anya dey say meet match as ye wa obegbo nje mu gaga
for say to nyam kese ni din me en na honda me se nyame e wo soro na za na fo se ye nyina be bi anka so ni nyame pe o ye ka sa nemo oye o se to nyame kese e de na le bae amenwa lo
e tri do mangoma
ndi e mo asem na aso o sa nda hine na me kese so o ti jom na o bo foto from na kete lo e ko do se mesa e so na bo ye se
o sa ni ye
e ti me kasa le se an sha na masano akoye de evata something to ho. Now so be sa wood masa said the idea. Share one way on Sassy. Who on side the trainers? Who dare you? A fee and fast uncle bustle a jet, a jet.
And no, I said, you say,
to what say, a rabble. So, I'm not able to see you and I jet, a jet.
No, the name of question about this year.
On a door. And I can. No, yes, I don't. What does he? You must have done one thing every day. And then we must have. We meet me, Saturday, Saturday. Oh, you see, the two. Sir.
Ibidin hun komo pa
what does it true to sa mi modi the opposite watch na mi modi
aya na mi tai hu sa de na ba se suma no ma sia na mo sa aya na no no e challenge bi na because yo e challenge na e den
o se suma de eh o ma se mo ru be bi a o se something ni asimo ka e mi de pa de se me me dey ma boss sumo se be santi man sumo dey de papa papa ntu bi ni nyina ho de wo
yo
ana na mamre na mane so ontoto ase
sa mbe no e ya e be na mbese utimi eyi sansin wo ya no bitie bi mu se ne be ya be bo ye tiefo ya mamme ne amane ye ene wo kranka e pese ehu twaka e wo nkranza mamme ne amane ye e wa sentiment mu na so kana ya mama ni amane no e kire nka mumu bi e nka mumu bi ba because me hu se e ba mama ni amane a obi nka we fi ha we fi obi hu se na busum bi e fi e bi a enfantiment mu e bi fi esahwiman mu e bi fi asante eni patitu o mo ba no so no o mu fi bi ba ko o mu nyina be kapom na o mu ni manfo adiniye na amama ni amane ya fe inti se kana etu baby na aye se kasakasa bi ba ya mama ni ama ni mu a wo je ne sen na amamre no edin kamu mu e brain ti din te wo se ba na sa
eye ahoya ni su ya tra na ko fa wo jira ba oh o san te hene maybe a le tubi ko duro no won sai da chi o won sai da chi eh we are patapa every day re se mi ye se ya twa na se we ni fi sire basra me o ma hene mhm mi mo ndi se ba fo mi sire o no to fo sha ta che na se ma ti se na ma hene ya du si ansia mhm o fa mi ka na ya du si anso a me ni je pa
tiao
na be go bo bo ra ba de yes, the better things. So, maybe I drank good. Oh, yeah, can you? Can you? What's in your quarter? Hey, any you are called Nigeria? A ho, but a ho. Anna, I am for what I can say. You ran your own. No one says, Benya, African kings. But who? Now, Omo. I'm going to say, a bus is a ura, three is a free one. It's a moody car, or say, you know, something.
I said, I be before you now with GD say, a sentiment, any bit in the common, any punch to Abba.
Ah, we are going to my home, I guess, and hopeful.
Pierre,
and far, and we are. So,
I tell you,
and far, we are. Eh, yeah, can you get again? Or something, Henry? Unim and Arno,
that's your daddy.
On a cloth. Near my friend, Fabian. There be a mechanic say, San Arno, and that this will be a faprino, milk one, if fra fra. So, it will be our stronghold. It will be no, it will be stronghold. What tears in you, then you, San Echo?
Say, I may bought a henny or a barsome for.
Sa
nti unti mi gese asom fo adwuma no o de to no we bi di hina no
we o yede so o hene e ba ba dwom a obi adwuma je wo di biere ni so
obi adwuma ni so
ei
so wa mo ani anso a e na yere ni bi de
o kro bi ni kro ba dwom na se bi o se ei sa so o yede ba ketwa Se wo yen bagento wo bagento. Se wo ben santin ni. E di breche we. So amo.
Natas.
Die kan kan kan. Ni mi si yese bre pe mo e be se sia.
E be sia, e be sia. E be ba fie.
Oh. Me die. E hia me ni se. Me medru e kina kwadro.
Sa.
Na kan e ba kran kan. Santin ni ngwan sai ni ayi ni dia.
E ye ni dia.
Ni dia. Enti romain kese kranka bredi sasema krobia
edema kwesi nkentampo
asemeni na dewo ande nyina so se ewura oyo wo ho da oyo oyo ma hene kura na o ne me ba sa so kura o bebi dinu so kura de keke o bebi o
ah no ono ni kura no no
o abuso se cham
ni kura no no
cham
o de eduma ma fonte ne obetia ese otunfo foundation otunfo we bibia
no no sa ade no hero ade ayo su ena brofo no edwin ho ase ye ko germany otunfo ko ma speech well speech bo ne beti me cha na usc lectures for no mo goye germany wodi bo samse eh ne no we bibilia na bo ni
se aya na omodwen se nimdie anipa no wo no nimdie na
na se so wodi bi se chodo matoa wa wo no wo se we bo ni so